iwe mutara ndakakutaurira ndakakutaurira nyika ndevanhu kanamiritongai nevanhu iwe ndakakutaurira ndakakutaurira nyika ndevanhu kanamiritongai nevanhu iri narutiriri ayeye tirira arutiriri ayeye haiwa ndakakutaurira ndakakutaurira nyika ndevanhu kanamiritongai nevanhu unazidzorutiriri ayeye ha ha dzorutiriri oh.